yagerageje kugira inama inama y'igihugu ujejwe gukurikirana ku munsi ku munsi ijyanye no kurwanya ikiza coronavirus mu gihugu cyacu. Twabonye yuko bikorwa biriko birakorwa nkuko twabyumvikanye. Icya mbere ni uko turabye hagati mu gihugu indwara iriko iragabanuka, kuko hari intara nyinshi mu minsi yaheze twabona yuko harimo abandura benshi, ariko ubu tubona yuko abari ku muti mu gihugu cyose muri indwi iheze bashika 192, hanyuma abanduye turabona yuko 95 barenga bakira. Ariko icyo tugize iminsi tubona ni uko na cyane cyane mu bantu bize uwo twita abanyabirato hariho abagenda kwipimisha bakebye, bigatuma bisaba ingufu nyinshi n'uburyo bukomeye kugira ngo bakire. Turatera akamo rero abenegihugu kugira babandanye bikingira bakurikiza ijyangendo nziza yo gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune, kandi bakongera bakirinda kuramukanya bahaniniwe cyangwa barwana mu nda. Ufise ibimenyetso cyane cyane inkorora, ubushyuhe, akihutira kujya kwipimisha ku ivuriro rimwegereye. Aha tubamenyesha yuko uko cyose dukoresheje burya buhinga bwihuta test rapid abantu bashobora kwipimisha mu gihugu hagati. Ayo Bujumbura naho urazi yuko ujya mu kambi watangujwe na nyirincubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi itiriwe Ndakira Sinandura, kandi sinandukiza coronavirus ubandanya. Ariko muragize iminsi mubona hari imvura nyinshi, twumvikanye mu mugwi dushimira na leta yuko yaduhaye hajya ku ihoteli Bonake, kubera yuko amahema site yo kuri ETS no mu Kanyosha yaragurutse. Ubu rero twasaba abenegihugu yuko mubandanya bitura amavuriro ari nga musara cya Bujumbura uri Bujumbura y'Uburere mu Kamenge hamwe no mu Rutsiba, reka mbere no kuri Hotare Militaire kuri Wakarete, hose barabapima. Mugabo twashimye yuko twoshyiraho ikigo kimwe mu gisagara gisahiriza kugira ngo abikezwe ko irya ndwara bagiye kwipimisha ntibabe benshi ku mavuriro yo mu gisagara. Icyo gituma guhera ejo ntihenze n'uno munsi mbere hajya bahora bajya kuri ETS Kamenge cyane hariya ku kibuga cyo kwa Sebatutsi bashobora kujya mu mavuriro bakipimisha. Abatabishoboye kubera saa mbiri gushika saa yindwi bazokwakirwa hajya mu kigo cy'ihoteli Bonakeye mu Bwiza. Hanyuma abasanzwe bari muri karantene mu mahoteli bahora basanzwe baja kuri hoteli Meridie, ubu naho nyine batuja kuri hoteli Bonakeye kuva isaha 8 z'umuhingamo gushika isaha 10. Muri make rero turashima ingene dukorana neza n'abajeje intwara umutekano, reka dushimira n'abaganga kuko urabona yuko bita ku butare kandi bakora neza. Tukabandanya rero duhimiriza abenegihugu kugira ngo dufatanye urugamba. Turabona neza yuko abava hanze harimo aho tuma tubona ko baza bafise ijya ngwara naho bafite amasertifika yerekana ko batarwaye. Akarorero turamaze kubona yuko nk'ubu bamaze gushika abashyikirizi na 13 muri amezi atatu baza bazana indege. Mugabo ivyo nivyo cinkokora banadukorana mu mugwi kugira ngo tubandanye turwanya iyo ngwara hagati mu gihugu, twongera turi abakumbibe abinjira yuko batazana iyo ngwara ngo banduze abantu. Murakoze.